n'iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi mudukurikirana mu biganiro n'amakuru vya misi yose dushikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu mukunda cyane ya Ishugwe TV. Ndabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse, biravana naho mume wese aherereye, yaba abadukurikirana mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bibanyi, u Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Tutibagiye namwe mudukurikiranira mu makungu ya kure. Kaze mukurikira amakuru yacu kuri uno wa mbere igenekerezo rya 31 mukakaro umwaka w'2023. Amakuru yacu akibanda kuyaburwa mu bisata bitandukanye harimo politike, umutekano, ubudandaji, amagara ya muntu n'ibindi bisata bitandukanye. Tugashikiriza kandi yavurwa ku mbuga ngurukana bumenyi no mu bimenyesha makuru bitandukanye byaba ibyo mu Burundi no mu makungu ya kure. Nta kindi usabwa no gupyonda subscribe cyangwa sabone kugira uturaba mu ba mbere bashyirwa n'ibiganiro n'amakuru byacu. Munyemerere mbanze ndabashikiriza ingingo nkuru nkuru amakuru yacu yibanda ko muyavurwa mu budandaji ishyirahamwe Bucecho ryadugize ibiciro byaryo. Inyuma y'indwi zishyika kuri zibiri isima itagurwa ngo isohoke mu ishyirahamwe Bucecho, iyo shyirahamwe ryasohoye ibiciro bishasha byaryo. Umufuko wahora ku mafaranga 28,500 uzogurwa guhera ku munsi wa kabiri w'indwi buca dutanga urugenekerezo rya mbere myandagaro amafaranga 38,000 nayo umuvuga wahora ku mafaranga 34,000 ugiye kuza uragurwa 48,000. Amakuru dukura mu ishyirahamwe Bucecho akamenyesha ko ryari ryaramaze kuduza ibiciro ku badandaza bajya kuyirangurayo, abo nabo bakaba bari barahagaritse kujya kuyigura mu gihe hatarasohoka ibiciro bishyashya, nabo baheza bakayigurisha ko ku isoko. Icyatumye nk'uko bivurwa n'abakozi ba Bucecho kuva ku wa 14 mukakaro umwaka wa 2023 atasima yari bwasubire gusohoka mu iryo shyirahamwe. Abakozi bakorera ku cicaro caryo mu ntara ya Cibitoke bari barungitswe muhira muri indwi iheze kuko atakazi bariko barakora. Ububiko bwa Bucecho ngo buruzuye isima, babaye barahagarika kugira iyindi bakoze. Abo bakozi bakaba bahawe isango yo gusubira mu kazi kuri uno wa mbere igenekerezo rya 31 mukakaro. Kubashikiriza kandi ko isima ya Bucecho akaba ari kimwe mu bidandaza bikennye mu gihugu, naho ibonetse kuri magendo iboneka ku giciro kidasanzwe, aho abanyagihugu bavuga ko barenza ko hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 kuyasanzwe. Mu yandi makuru mu ntara ya Gitega, kubera ko bosanze bariko barakorera mu ruhombo bahisemwo guhagarika akazi. Abo ni abashoferi b'imiduga mito mito yunguruza abantu yo mu bwoko bwa Probox bava i Gitega baja i Bujumbura, aho bahagaritse akazi kuri uyu munsi w'Imana ejo haheze ku igenekerezo rya 30 mukakaro umwaka w'2023. Kuko ngo igiciro cy'9,000 leta yababwiye ko batarenza badashobora kugikorera ko kuko bo bariko barakorera mu ruhombo. Abashoferi bagasaba ko abashinga ibiciro byo kwiyunguruza bakorera ku biharuro bifatiye ku gitoro imodoka inywa, amakori n'igiciro cy'ibyuma n'ico kuyibungabunga. Bagatanga akarorero ko ingendo za Gitega Bujumbura na Bujumbura Gitega bakoresha igitoro cy'8,000. Aha abiyunguruza ngo baba barishye 72,000 kuri izo ngendo kuko bapakira abantu bane gusa. Hari n'abandi basanzwe bakora ako kazi ko kunguruza abantu n'ibintu bo mu zindi ntara bavuga ko hamwe ibyo biciro bitosubirwamo nabo nyene bazohagarika akazi, naho ubu bariko barakora bivugwa ko barubahiriza ibiherutse gushingwa. Ibiciro biherutse gushingwa na leta y'u Burundi abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bakaba bavuga ko bitubahirije kugendera ku giciro k'igitoro ndetse n'ibindi byankenerwa mu bijyanye no kunguruza abantu n'ibintu. Aho abashoferi bo mu gisagara cya Bujumbura bo bafise imiduga mito mito yunguruza abantu cyane cyane abo mu bwoko bwa Probox bavuga ko bagiye guhagarika akazi kabo kuko ibiciro byashyizwe na leta batoshobora kubikorera ko kubera ko bo bariko barahomba. Abo bashoferi bakaba basaba ko abashinga ibiciro byo kwiyunguruza bokorera ku biharuro bifatiye ku gitoro imodoka inywa amakori n'igiciro cy'ibyuma ndetse n'icyo kuyibungabunga. Kuko akarorero batanga bavuga ko ingendo zimwe zimwe uravye igiciro cyazo bakoresha igitoro kirenze icyo abiyunguruza boba barishe mu gihe bo batwarira ku giciro cyashinzwe na leta. Nkuko abashoferi bo mu gisagara cya Gitega babivuga, bavuga ko ingendo za Gitega Bujumbura cyanke Bujumbura Gitega bakoresha igitoro cy'ibihumbi 80, ariko abiyunguruza iyo batwaye abantu bane gusa baba barishye ibihumbi 72 kuri izo ngendo. Bakavuga ko rero batoshobora gukorera kuri ico gitiro kuri ico gi bakavuga ko rero batoshobora gukorera kuri ico giciro cyashinzwe na leta kubera ko buba bariko barakorera mu ruhombo. Mu makuru arabana n'ibidukikije, isekeza ryo gutegura amatuta y'ibiti byo gutera mu ntumbero yo gukinga ibidukikije rirabandanya. Makumugambwe CNDD-FDD ushitse ku ihangiro ryawo ryo gutera ibiti miliyoni 200 mu gihugu cyose kugira Uburundi busubiye kugira isi yambaye. Aho kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 2009 mu kakaro umwaka w'2023 cyegera tumunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD umukenguzi amateka Siriyake Nshimirimana yari yifadikanije n'abagumyabanga bo muri komine Muyinga intara ya Muyinga mu bikorwa rusange byo gutegura amatuta y'ibiti ku mutumba wa Cumba. Muri iyo ntara bakaba bariyemeje ko buri mutumba wose bawutera ibiti 200 nk'uko byashyikirijwe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara. Cyegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD agahamagara indongozi gufata iya mbere mu gushyitsa uwo mugambi washyizwe imbere n'umugambwe CNDD-FDD. Ahi Muyinga akabasaba gutera n'imiburiburi ibiti bingana n'imiliyoni 4 mu ntara yose. Akamenyesha ko hambavu yo gukingira ibidukikije bizobafasha kandi kuronka amafaranga, inkwi n'ibindi biva mu biti. Mukenguza amateka Honorable Siriyake Nshimirimana arasaba kandi abenegihugu cyane cyane abagumyabanga gufata iya mbere mu bworozi. Umwe wese agira icyo yorora aho abaye cyane cyane worora inkwavu, inkoko, nk'uko nyine Cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi adasiba kubihimiriza kubera ko imuyinga ari ku mupaka. Cyegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Siriyake Nshimirimana arasaba abanyamuyinga kugira urunani mu kugwanya urudandazwa rw'amagendo ruriko ruribonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Inama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe n'urwego rw'ubutungane mu Burundi batanguza icese inama irabira hamwe n'irimburwa ry'ibijanye n'ibitigiri by'amoko mu nzego zimwe zimwe za leta. Mikuru no wa mbere igenekerezo rya 31 mu kakaro. Turumviriza imyihwezo ya bamwe bamwe bavuga ku bijanye n'ibi bitigiri by'amoko muri leta na cyane cyane turumviriza Leonce Ngendakumana icyo avuga ku irimburwa ry'ibijyanye n'ibitigiri by'amoko muri leta. Undi turaza kumviriza ni Frederic Bamvuga Inyumvira, nawe arongoye ishyirahamwe Saint-Paul Arusha, ibyo avuga ku irimburwa ry'ibijyanye n'ibitigiri by'amoko mu nzego aho iryo rimburwa ritanguzwa icese n'inama nkenguzamateka y'u Burundi kuri no wa mbere. Turumviriza byinshi ku birabana n'ingingo y'irimburwa y'ibitigiri by'amoko mu nzego z'u Burundi.